kanyo Fred nyarawila wani kini mate Kenya Fred otemo kelonwa piche hie hie mara kaopa jopeny wane wawone jazo form jopeny wacho kaka giwacho ni gadhi gashagwa ber odonge serikal kata odhi dala to kata kamano gino lokore manywanda odutenga weche gi mamoko masobedo ka chando gi ne gido thuolo mar koro wacho gi ayanga
vio je ing'eni kaka japiny to mae kama ne giyude nafasi mar be giwuoyo nikech ing'eni wach mar Rigathi Gachagua ni obiro sama ja Kenya nigi shida mang'eny kendo ja Kenya nigi shida mar thieth mar Adani chane nitie mar school mar university model chane nitie kata ka koro doho no keto lwete ni gi rit mokwongo to magi ne nitie to pek mar piny be ja Kenya nitiere mang'eyo koro yudo ka nafasi mar Rigathi Gachagua ni emomiyo japiny nafasi mondo mi en be koro wuogi sirikal ing'ena winjo mbele kanyo kipenjo ni tang'o momiyo wajumbe no ogolre mondo obi public participation ing'eni kani neno teacher on Thursday bunge no kobet Thursday National Assembly no kobet Wednesday ne gin gi kamukunji kamukunji no kane gibet go mar speaker cha to iye kacha cha ne giwinjore ni mondo gidoge counties gi constituencies gi mondo gimbe gidhi ginyis japiny gima timang'owa gima timre gi gima nitiere bunge mondo japiny bed kong'eyo gima timore en mana ni gima nok ging'eyo ni ng'eny gi nitie moko mo selalga
okubega e public participation gi programs mag ong'is ga japiny
to gima japiny onego ng'e ni public participation en achiel gi kuom gik mako ma chik ni nomi iluongo ni cornerstone ma 2010 constitution manyiso ni en gima chakre kuom japiny kadhi malo to kata mjumbe ni mogine en mana ng'at mo okao power no karito ni omiyo sama ne mjumbe odok dala cha ne ber nikech korembo winjo pach japiny gima japiny paro kode to en be unyiso japiny ni an kabiro to mae gimo timang'owa mae gimo kila emomiyo ni neno ka japiny yudo nafasi ma korembo face mjumbe ne direct nikech ng'enyu wajumbe gibe mondo itimang'owa iyud tech koro mae momi neno ka gini ni wacho ni ne en referendum ok mana ne Rigathi Gachagua kende but ne en referendum ne ng'ata ng'ata manomiyo ombulu mane ja Kenya omiyo ombulu 2022 manyiso ni kanye ma ng'ata ng'ata ne koro yao chunye wacho ni an namiyo ombulu na to kaneno kitimang'owa okitimo tija koro frustrations manche ja Kenya nigodo kate joma nobiro wajumbe gini manobire buchege ema koro mae mane nafasi magitimang'owa magimbe ne giyudo maginyalo nyiso gigodo ni tich ne wamiyou to kwane kuni utimo tich kaka wadwar nikech ok anyal wacho ni ne nitiere kama nanene public participation manager piny owacho ni mjumbe na kata MCA na kata governor na otiyo tich maber koro kata gima ni neno ka ji wacho slogan mane kufa manamba kufa dereva kufa tandboy ne frustration ma ja Kenya ni godo ni un jok manche waneno ni ema un gi hope marwa to koro onge to mana kaka gavana owacho to kata Ken osewacho ni iyudo ka wach Gachagua ni ok ne en priority but nikech koro no biro koro iyudo ka koro gino ne lokore conversation ne lokore nikech koro ja Kenya golo mirima
wach Gachagua ne gima luongo ni trigger en mane otungo dwaro mar japiny wacho gik madiyo gi
koro ne en trigger koro iyudo ka ja Kenya ne wuoyo gi mirima nikech kadi ne onge mano okapa ninte ja Kenya manyalo wuok sani mawachi ni kaka nche Rigathi Gachagua wuoyo cha ni ne gimor godo nikech katiba mancho biro notemo golo gimiluongo ni tribalism kata BBI mani neno kadono thicho oko ne wacho wach man national ethos mane ni koro okonego be ni kiromo koda tipenja ni a kanye to ja Kenya machelo bipenjo ni oa kanye kadhi nadhi manyo tich onego be nayudo tich gi qualification na okonego be nayudo tich ni awuok kama kama nago kura kama kama
matini gir mtu wa murima ni nomiyo jopiny ogolo mirembe gi bende
be nogolo ogolo mirembe gi nikech ing'e niya ka oseyieri jatelo kura to nyaka go kata mpira wadhi ganeno ka mpira ti wacho gani there must be a winner and a loser. To ka loser no sebedo kinyalo cho ni koro nikech ina loser koro kwadwari to winner ni nibe koro nikech ne in ja Arsenal mana jo Arsenal kende motimo ngo ema mondo mor koro kanye maparo ni rigadhe be kanyo no nodwa dhi ahinya nikech ngeni ndalo kaka no wacho government of shareholding to ji nyiero to ji moti injo konyiso kabila moko ni un beduru chien kuchocho wan wakwong wapogre ka modong' chal kaka breadcrumbs wabrumiou modong' yet sirikal to ji te timang'owa chulo ushuru ji te mantiere Kenya kae enie bwo chik mar Kenya ma en owuon noting'o muma chieng' manodonjo ofis kowacho maber ni obro luwo chik mar katiba kaka en mowacho ni so help me God. Koro yudo ka gik mancho timogi nodhi kinyume mar gik manotimo ng'o manowacho kodonjo ofis. Koro mano be ne en trigger. Emomineno kata kane wacho ni kata kane odhi mokelo joge. Sirikal bokelo joge. To nitiere jopiny mane wacho ni katu kel mana both sides. To nitiere kaka gik moko ok ber. The center can no longer hold. Koro yudo ka rigadhe ni mana kaka ne gavano wacho. Aparo ni the die is cast. Bunge ka okane ka en gimare. Nikech ka nineno accounts 11 mano ketnego. Ting'e ni bunge tidwara dwara achiel. Ok ochuno ni nyaka iyud 11 go. Mana achiel ng'i kes mar baba yao.
Richo ne ng'enyne.
Eh, baba yao nodhi dala gi kes adi?
Achiel
kende mar mayo lo ne wido. Eh. Koro yudo ka gigi be kata kes mobiro no ibro mana ng'i achiel. Gin 11 to mana achiel. Ta achiel kuma king'iyo ground abiryo. Mar gross misconduct. Miwacho abuse of office. Kaka no influence office e tender mar Kemsa. Kadiri nyalo connecte gi wach mar Kemsa no kama wode ntiere gi messages gango ginigo. Koro yudo ka mage ma ng'ato nyalo wacho mabe ni abuse of office. Nikech king'iyo article 150. Gima nyalo gole office en gross violation of the constitution. And national laws. Gross misconduct. Abuse of office. Koro king'iyo magi ting'iyo ka grounds mano kelcha mana kidhie abiryo no kende. Tiyudo ka nitiere gik mochime direct messages moko mani keto ka miro ka wuode ndiko ni His Excellency ora ka. Koro magi manyaka koro okwer ni to en no wuode no dhi gi nyinge kose ne mano timang'owa en mano tineno ka Andrew Mulwa mane former CEO mar Kemsa oketo nyaka namba ne. Moketo namba wuode. Moketo nyaka ja proxy. Mani yoro mondo bioti mang'owa mondo kaw bidding tender bidding documents. Mar joka shopika. Mane kambi mane imiyo tender ni. Tineno kata mulo wacho mabeni tender no ne gisnikin kasa oserumo. Toge yodo. Mara ariyo king'eyo mar secretary to the cabinet. Kata kiwe gimora mora. Tiwacho ni siri mar cabinet. Ememinjo kiluongo ni collective responsibility. Sama untiere kachacha gimuwacho. Chal ka gimukao on. Kiwo kachacha mwacho ni ooyo. Mano to unu wacho. Anaonge kanya.
Ugolore.
Tigolori. Ineno kata William Ruto ndaloma ne ntiere ni ineno kano wae cabinet. Okapa ni nti cheng manodhi mwacho gimbora maramano chimo uru direct. Gigi kumote mangowa. Mane ntiere cabinet. Nosi ayo joge. Emane uwoyo ga. Enko biro tonote mangowa. No umo. Koro ini ineno ka finance bill ni. Rigate gashako no wacho ni eno winjo jo. Jo pain. Tone ntiere cabinet. Kage kado. Finance bill. Nairobi River Commission ni neno ka nani secretary mar cabinet Masi Wanjau. O state maber mo wacho nyaka organizations mane giwinjre go Ministry of Health. Ni neno ka Nairobi County nitiere kanyo. National Water Authority. Mama gi no winjore te mo wacho nang'owa ni implementation nyaka timre. Ni neno ka ofise emano nego bed gi ministries moko to implement to noko tim. Koro yudo ka magi gik makoro gibro ng'iyo to gitaye. Ang'e ni en obro biro gi defense nikech embe kama entiere ang'e no pango mare. Obo wacho ni an chairman mar IBEC ma coordinate counties gi national government. Koro kae anyalo ng'iyo ni tang'o ma timore. Onyalo wacho ni incho fight wach mar illicit brew. Mabe ni neno kasa kajo list kaka chiel kum interference mano time county mar Nairobi. Ibro injo kowacho ni mabe ni no mi assignment muchung mar milk, coffee and tea. Mo wacho ni kata be yote mango odok chien. But koro kingiyo gigi gintertwine gi case mane nitie. Tineno ka gin gik moyo orochore, upogore. Koro magi aparo ni eka makingiyo tineno ka case ne e bunge ka. To chal ka gimotimo ng'owa
adandi. Umaro setieki, ero kamano.